radio BBC gahuza miryango ivugira Londre kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Uni saa 10 n'igice ku isaha mpuza makungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera.
Ndabaramukije mwese kandi ndabahaye ikaze abakunzi ba BBC gahuza miryango. Izindi zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu co kuri uyu wa mbere itariki 10 z'ukwezi kwa 10 nyene muri 2022. Mu Burundi umukuru w'umugambwe SNL avuga yuko yashengeje leta muri sentare ya Afrika y'ubuseruko kubera amatora y'abashinga amateka bazoserukira uwo muryango bazoserukira Burundi muri uwo muryango avuga ko atagiyemwo umuco.
Ntabyo narinzi yomba nari ndabizi nari kubaza ngo tugiye gukora iki tugiye kwiga iki. Ikigira kabiri kujijanye n'urutonde urumva twe twatanze urutonde rw'abantu babiri. Mugabo urumva yuko bo bagiye bajanye urutonde rw'abantu batatu.
Mu Rwanda Hakuzimana Abdul Rashid ngo yifuza ku rubanza rwiwe ruburanishwa n'ugwego rukuru rwa sentare yihariye iburanisha imanza z'ivyaha njabukambibe kuko sentare nkuru ya Nyarugenge abona yuko itabifitiye ububasha muravyumva mukanya. Ibice 80% kwijana vy'abantu bagize ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe ngo barahura n'ingorane zo guharirwa ivomo. Ivyo nibivugwa n'ikinyamakuru kiraba ivyamagara y'abantu The Lancet kuri uno munsi mpuzamakungu wahariwe gukangurira abantu ikibazo cy'ingwara zo mu mutwe. Turaja no mu buterere mu Burundi twumve uko umusore yahisemo gushinga uruganda ruhingura ipiripiri canke urusenda agezaho atanga akazi mu batoranya guha akazi harimo abafakazi.
Ugaha abafakazi baho iyo mwako gace nibo rero bakora ibyo bikorwa kandi bakora ku munsi ku munsi rero bagace bahembwa cyabure ku munsi canke kundi bivanye n'ingene batifuje.
Tubafitiye n'amakuru y'inkino muri iki kiganiro gihagarikiwe na Jacques Nitegeka. Imbere yo kuja mu idonido mbanze mpijambo Hobe Patrick Misigaro abashikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC.
Ishiramwe rya Buraya ryagiye imbere mu kwiyamiriza ibitero by'Uburusiya. Umukuru w'urwego nyobozi w'iryo shyirahamwe Ursula von der Leyen yavuze ko ivyo bitero vyerekana ko ngo Uburusiya bushira imbere iterabwoba n'igikenya. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ryabivunira umwansi hamwe Otton Jason Stoltenberg yiyemeje kubandanya bafasha abanyagihugu ba Ukraine kubera ivyo yise gasomborotso ka Kremlin. Ubushikiranganji bw'Ubuhinde bujejwe imigenderanire bwavuze yuko buratwa ishinga n'ibitero bigabwa ku nyubako rusange za leta hamwe n'impfu z'abanyagihugu ngo hatavuzwe aho ivyo bitero bisa n'ibizanana. Hagati aho Perezida Putin yavuze yuko urukurikirane rw'ibitero vya misile hose muri Ukraine ari gusubiriza mu ndumane ku gitero cagabwe ku kiraro gihuza Uburusiya n'intara bwigaruriye ya Crimea. Amahinguriro atari make muri Iran yatangaje ko yakozwe ko nihagarikwa ry'akazi yagizwe n'abakozi mu kwifatanya n'abari mu myerekano hirya no hino mu gihugu kubera urupfu rwa Mahsa Amini ari mu minwe y'abapolisi mu kwezi guheze. Video zasohowe n'ibitangazamakuru bikora mu rurimi rw'Igiperse muri icyo gihugu zerekanye abakozi bari muri yegeregere baturiye amapine imbere y'uruganda rw'ibihingurwa mu bitoro rwa Asaluye mu buraruko mu bumanuko nako bushira uburengero bwa Irani. Arabandi bakozi nabo batanguye yegeregere ku mahinguriro y'ibitoro i Abadan mu burengero hamwe na Kengang mu bumanuko. Guhasha abari mu myerekano muri Irani birabazwa yuko bimaze guhitana abanyagihugu bashika hafi amajana abiri n'abapolisi bashika 24. Hagati aho Ubwongereza bwafatiye ibihano abarongozi bo ku rwego rwo hejuru mu by'umutekano muri icyo gihugu cya Irani. Ifatwa ry'ibyo bihano ryatewe n'uburyo icyo gihugu kiriko kirahasha n'inguvu nyinshi abamaze iminsi muri iyo myerekano ni inkuru ya James Landel arabibijanye n'imigenderanire mushikirizwa na Yvette Kabatesi.
Abantu magana baguye mu myigaragambyo ya magana leta ya Iran yakurikiye urupfu rw'umukobwa muto wapfiriye muri gereza. Ibihugu by'Uburayi na Amerika byamaganye uburyo abayobozi bitwaye bagakoresha imbaraga zikarishye mu gusubiza kubigaragambya. Kuri ubu Ubwongereza bukaba bwateye ikirenge mu cy'Amerika ku bijyanye n'ibihano. Icyo bagambiriye ni polisi ishinzwe imyitwarire itegeka abagore ibijyanye n'imyambarire muri Iran. Abagize urwo rwego bose ntibazemererwa kwinjira mu Bwongereza, ndetse imitungo yabo yose iriyo izafatirwa. Abandi bahanwe na barinzi ndetse n'abakomanda batanu b'abapolisi bashinjwa guhonya ngo uburenganzira bwa muntu. Ministre w'ububanyi n'amahanga James Cleverly yavuze ko ibihano byagaragaje ko abayobozi ba Iran bazaryozwa uruhare rwabo mu gukinyiza abagore n'abakobwa, ndetse n'icyo yise imyitwarire ikarishye bagaragaje ku baturage babo.
Aya namakuru ya BBC. Abajejwe intwaro mu ntara ya Tigray igeramiwe n'intambara muri Ethiopia bagirije leta hamwe n'abayifashe mu mugongo wo muri Eritrea kuba bagavye ibitero bijaniranya vy'ibisasu mu turere dutuwe n'abanyagihugu. Bahamagariye abanyagihugu b'Tigray guhaguruka nabo bakaja ku rugamba. Uburongozi bw'iyo ntara bwavuze yuko ibitero vyibanze cyane ku turere duhana urubibe na Eritrea. Ibiganiro vy'amahoro vyateguwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika vyagomba gutangura muri Afrika y'Epfo muri nondwi vyigijwe inyuma kubera imvo zavuzwe ko ari z'uburyo. Gutana mu mitwe muri iyo ntambara yo hagati mu gihugu imaze imyaka ibiri kwasubiye kwaduka mu kwezi kwa munani nyuma y'amezi menshi y'agahengwe. Ethiopia na Eritrea ntacyo biratangaza. Ubushikiranganji nako Ubushinwa bwatangaje igitigiri ca mbere kinini c'abanduye COVID kitaheruka gushikwa ko umuntu zitari nkeyi, haca hashigwa ko amategeko yo gukumira ico kiza mu miji no mu bisagara hirya no hino muri ico gihugu. Ibi bishitse mu gihe hitegurirwa inama ikomeye y'umugambwe uri ku butegetsi izoba mu ndwiza. Ni inkuru ya Mike Bristow mushikirizwa na Prime ndi ku magenge.
Hari abantu ibihumbi bibiri batowe ko banduye umugera wa COVID. Igitigiri gito ufatiye ku rugero rw'isi, ariko mu Bushinwa byatumye uturere amajana dufatirwa ingingo zo kutava mu rugo. Hari igitutu gikomeye cyo kurwanya ko uwo mugera ukomeza gusubira kwaduka imbere y'uko haba ibikorwa bya mbere bikomeye muri politike mu Bushinwa mu gihe hari haheze imyaka myinshi bitabaye. Kuva kwa Mungu, umugambwe w'abakomunista uzogira ikoraniro. Abanywanyi bawo bo ku rugero rwo hejuru bazokwemeza ikiringo cya gatatu cya Perezida Xi Jinping. Ibyo byose bikaba bibaye mu gihe ihangiro ryo kurandura COVID mu Bushinwa ririko rirahungabanya ubutunzi. Amafaranga yinjizwa n'ubukerarugendo ku ndwi iheze y'ikiruhuko mu gihugu yagabanutse ko ayarenga 50% ugereranije n'igihe cy'imbere y'ikiza cya COVID.
Ben Bernanke yatwaye ibanki nkuru ya Amerika mu gihe cy'ingorane z'ubutunzi cyo mu 2008 n'umwe mu bahawe agashimwe kitiriwe Nobel mu by'ubutunzi muri uno mwaka. Yasangiye ku gashimwe n'abandi babiri b'abahinga mu by'ubutunzi aribo Douglas Diamond na Philip Dibvig. Aka gashimwe rero bakabahaye kubera ibikorwa vyabo mu kukamaro ko kurinda amabanki guheregwa n'amahera bitewe no kubikuza ku kirenga y'abakiriya bagiza kuba kuko bahahava haba igihombo. Ngo ubushakashatsi bwabo bwazanye akarusho mu kwirinda ingorane zikomeye hamwe no gukenera gushigikirwa kw'amabanki. Ivyo ngo bikaba byabaye ngirakamaro cyane mu gihe cya COVID. Florentine.
Arakoze Robert Patrick Misigaro kuri ayo makuru ya BBC. Unaho duhere ku nkuru yerekeye amagara y'abantu kuri uno munsi mpuzamakungu wahariwe abagwayi b'indwara zo mu mutwe. Ikinyamakuru The Lancet gishimikira ku bijanye n'amagara y'abantu casohoye icegeranyo gishasha cerekana ko ibice 80% vy'abantu bafise ibibazo vyo mu mutwe muri rusangi bakorewe ikumira n'ivangura nka bimwe mu bindi bibazo bahura mu gihe bari mu gihe c'ubukiruke. Abakoze ico cegeranyo basaba amareta gushiraho imigambi yerekeye ubuzima bwo mu mutwe no gukuraho igihano gihana kwiyahura. Inkuru ya Rutha Ojambo mwishikizwa na Yvette Kabatesi.
Muri Afrika hose abantu babarirwa muri miliyoni 116 bari bafite ibibazo by'indwara zo mu mutwe mbere y'icyorezo cya COVID-19. Icyegeranyo cy'ikinyamakuru Lancet cyandika inkuru z'ubuzima kiburira ko imibare ishobora kuba irenze iyo. Abantu bake nibo bashobora kubona ubuvuzi bwuzuye kubera ubuke bw'abaganga babifitiye ubushobozi, amavuriro y'indwara zo mu mutwe mu bice by'icyaro, ndetse no kubura amafaranga yo kugura imiti. Abantu barenga 300 bigeze kugira ibibazo byo mu mutwe bakaza gukira bagize uruhare muri iyi nyigo. Bavuze ko bahuye n'ikibazo cyihezwa haba mu ngo cyangwa mu kazi. Imibare y'abagira uburwayi bwo mu mutwe batabona ubuvuzi iratandukanye muri buri gihugu. Banyiri iki cyegeranyo kandi bifuza ko za guverinoma zakongera ingengo y'imari muri gahunda z'ubuzima bwo mu mutwe zakunze kutitabwaho mu igenamigambi ry'ubuvuzi ndetse n'iterambere muri rusange.
Inkuru ya Rutha Ojambo. Mu Rwanda sentare nkuru ya Nyarugenge yategetse yuko urubanza rwa Hakuzimana Abdul Rashid rurungikwa mu gwego rusubiramwo rwa sentare nkuru isubiramwo iburanisha ry'imanza zijabuka imipaka akaba ariyo imuburanisha. Nyuma yaho Hakuzimana atangiye intambamyi z'uko sentare nkuru ya Nyarugenge atabubasha ifise bwo kumuburanisha. Hakuzimana avuga yuko ari umunyapolitike n'umunyamakuru akaba aregwa ibyaha bine birimo guhakana no gupfobya genocide. Ubushikiriza manza bukavuga yuko yabikoreye mu bitangazamakuru bitandukanye no ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Ni nkuru ya Ive Bucana yakurikiranye ugo rubanza.
Mu gusobanura inzitizi yatanze mu rukiko yuko rudafite ububasha bwo kumuburanisha, Hakuzimana Rashidi yavuze ko mu byaha aregwa birimo guhakana no gupfobya genocide, asanga ubushinjacyaha butaragombaga kugishyikiriza uru rukiko, ko ahubwo abo yagikoreye bari gusaba guhabwa umwanya wo gusubiza binyuze mu gitangazamakuru cye, byananirana bigakemurwa n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura. Umwunganira Maitre Matimbano Barton we yavuze ko icyaha cyo guhakana no gupfobya genocide kiri mu bubasha bw'urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranye imbibi, ko aramutse aburanishijwe n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge byaba bimwambura uburenganzira bwe. Ubushinjacyaha bwavuze ko bwo busanga nta kosa bwakoze, cyane ko bwaregeye urukiko rwisumbuye kuko rufite ububasha bwo kuburanisha imanza z'inshinjabyaha ku byaha bifite igihano cy'igifungo kirengeje imyaka 5, kandi ibyaha Rashida akurikiranyweho biri muri urwo rwego. Umushinjacyaha avuga ko urukiko ruramutse rusanze rudafite ububasha rwakohereza ikirego mu rukiko rubifitiye ububasha, ariko ko rutatesha agaciro ikirego nk'uko Hakuzimana Rashidi yabyifuzaga. Ntibyasabye ko urukiko rwiherera. Umucamanza yahise atanga urugero ku rubanza rwa Idamange Yvonne, nawe mu rubanza rwe watanze inzitizi y'ibura bubasha ry'urukiko ku byaha yarakurikiranyweho birimo guhakana no gupfobya genocide. Nyuma urubanza rwe rukoherezwa mu rugereko rw'urukiko rukuru rukurikirana imanza z'ibyaha byambukiranye imbibi, ategeka ko n'urubanza rwa Hakuzimana Abdul Rashid rwoherezwa muri urwo rukiko. Hakuzimana Abdul Rashid wasabye urukiko kwandika umwirondoro we neza ko ari umunyapolitiki akaba n'umunyamakuru utarabigize umwuga, yafashwe mu mpera z'ukwezi kwa 10 umwaka ushize. Ubushinjacyaha bumurega ibyaha bine: guhakana no gupfobya genocide, gukurura amacakubiri no gutangaza ibihuha yifashishije ibiganiro yakoraga mu binyamakuru bitandukanye byo kuri internet harimo urubuga rwe rwa YouTube Rashid TV. We ibyo byaha arabihakana. Ive Bucyana, BBC Gahuza Miryango, I Kigali.
Amakuru aturuka muri sentare ya Afrika y'Ubuseruko aravuga yuko sentare y'intango y'uwo muryango yakiriye ikirego cyatanzwe n'umugambwe SNL wo mu Burundi ku matora aherutse kuba muri ico gihugu, yemeje abashinga amateka bazoserukira u Burundi mu nama nshinga amateka y'uwo muryango EAL. Umugambwe SNL wamaze kuvuga yuko utemera uko ayo matora yagenze. Mu kiganiro twagiranye n'umukuru wa SNL agatongwasa nabanje mubaza ko yemeza niba ikirego cabo carakiriwe.
Intare ya karere yaragwakiriye kandi yaratumye ko urubanza rwo kumvirizwa ku itariki 18 z'ukwezi kwa 11 i Kampala. Iyo sentare izokwihweza ivyo birego byacu, yumvirize icyo leta y'u Burundi ivuga, hanyuma ico urubanza ubwo izoca ntabwo twoshobora kumenya ngo ruzomere gushamiza kuri
Mbega none ubu ko mwahisemo kwitura sentare mwoba mwaratohoje iriya lista y'abakandida batatu banyu batowemo umushinga mateka wa ER
mu gihe atari twebwe twayitanze bafashe iyo twatanze bakongeramwe abandi wababikoze bisunze iki bafite uburenganzira ubuhe ko atari wafata ingingo ko atari bashobora gukora ibintu mu izina ry'umugambwe CNR ujya munsi badusutumye ko igikubikubi batatubwiye n'ibyigiye gukogwa ubutumwa bwagiye gutangwa mu ijoro inyuma ya saa yine jena nabubonye mbere mu gitondo byutse hanyuma mbajije abandi bati natwe twabubonye ati mugabo amatwa dusumira abashinga amateka ba sende DFDD babatumye ko saa mbiri ko bazobanza guhurira mu ngoro mugambwe hanyuma rero mu nyuma dushakisha baratera baratubwira bati burya rero ni abashinga amateka ba ER niwe muja gutora cyangwa muja kwemeza twese twumva rero yuko harimo ingorane kuko hari hamaze gusohoka deja urutonde rwabo bavuga yuko batowe kandi urwo rutonde bavuga ko batowe niko kwahavuye rubanya nyago nyene harya kwari hukuza kugira inkinda mico bahuma amaso abantu basuka inkore ku maso ngo arashinga amateka bose bari hamwe ngo twatoye abaja guserukira urundi muri yana amashinga amateka
hariho nabanuganuga bati ibyo ari byo byose honorable Gwasa naho avuga ko ibyo bikorwa atavyo yaradi babibararikiye ikitaraganya yarabizi kuko no mu bakandida ba CNL harimwo umutambukanyi wiwe bo mwobishura iki nk'abo bantu bavuga ibyo
cyo ndabishura kurarika igitaraganya icyo twararikiwe kitavuzwe uko byagenze ntabyo narinzi iyo mba nari ndabizi sinari kubaza ngo tugiye gukora iki tugiye kwiga iki ikigira kabiri kukijyanye n'urutonde urumva twe twatanze urutonde rw'abantu babiri mugabo urumva yuko bo bagiye bajanye urutonde rw'abantu batatu urutonde rwa batatu twetago nari natanze detozi yo rwaje ruzanana ikindi ni ukubwira sende DFDD ku bashinga amateka icyenda yari yihaye batandatu muri abo batandatu yihaye ibibazo bitatu bisigaye ikifata yuko kimwe igiha CNR kimwe iprona ikindi kimwe abatwa giye gutoza rero kwemewe ngo abashinga amateka bemeze hariya bace bazana urutonde rwa batatu batatu kuri iprona kuri CNR no kubatwa none ayo matora hamwe uzana list fix y'abantu bangana n'ibibanza ushaka ahandi ukitwa yuko ugize amatora none inama ashinga amateka niyo ari kututorera cyane twari kwari kwitorera niko kibatatu gati dukeneye umwe nimutuzanira izina ry'umuntu umwe urumva yuko nibyo je nari natanze nabitanze nisunze uko amategeko avuga sinabitanze kubera yuko bambwete ibigenzo uko canke bigenze kuriya
umukuru w'umugambwe CNL Agaton Gwasa tugeze ku isaha imwe iburi minota 12 mu karere k'ibiyaga binini imwumva ni BBC gahuza imiryango murashobora no kudukirikira kandi muciye ku rubuga rwa Facebook mukatubona ikibiriraho
BBC gahuza imiryango igoma ni kuri FM 93 nibice 8
gahuza imiryango ibasubize mu Burundi mutuje mu ruganda rw'ipiripiri go mu Buterere aho ni mu gisagara cha Bujumbura uruganda rwitwa Best Food Solutions rumaze kumenyekana hanze y'igihugu Best Food Solutions rero ruri mu nganda zegukanye agashimwe mu irushanwa ryo muri uyu mwaka ry'ibikorwa by'uburimyi bikorwa n'abasore muri Afrika Gojetaz mu mwaka wa 2021 rwabonye agashimwe kitwa Innovation Award katanzwe n'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gishinze iterambere PNUD ugo ruganda rufasha abarimyi baciririkiye mu kugwiza umusaruro w'ipiripiri canke urusenda no guhakazi cane cane abapfakazi tumaze kumva rero ivyiza vy'ugo ruganda Jacques Nitegeka yavuganye na Eloge Niyomungere umuyobozi wabo akaba ari nawe yarutanguje atangura kumusobanurira uko bakora muri ugo ruganda
ko dusanzwe dukora duhingura ipiripiri ariko ubwa mbere dutanga imbuto ku barimyi hama bakarima bakadushorera umwimbu tugawuhingura uwo mwimbu tugahungura mu buryo bw'ifu hamwe no mu buryo bw'ipiripiri y'amazi hama n'iyindi twumisha tugacha twishira mu mifuka ama tukayidandaza gucyo yumishije.
Mufite rero uruganda rutunganya urusenda cyangwa piripiri?
Yego, dufite uruganda kiriko rurakura ariko ruhingura ngo rusenda.
Mufite abakozi bangaye muri urwo ruganda kandi mufite umwimbu ungana gute?
Ubu turafite abakora abo bita aba full time, abo bo bashika kuri indwi, hakaba n'abandi basanzwe bakora umunsi ku munsi abo twita arizampo ya sezoni bakora ku munsi ku munsi abo ni 17. Igihe cyose barizanye hariho abashante bakura ko udutije kugira ngo turitegure rero abo nababa bava hanze aho kati twagahaye aba damu w'abapfakazi ba muri iyo karitsiye dukorera muri twa Buterere. Iyo karitsiye navuga iri muri Bujumbura iri hafi cyane, rero hashinze ko aho kazi karonka tugaha abapfakazi baho muri iyo mwako gace nibo rero bakora ibyo bikorwa kandi bakora ku munsi ku munsi, rero bagace bahembwa cyabure ku munsi cyangwa ikundi bivanye n'ingene bacyifuje.
Ubwo mucuruza nkungana gute?
Kuri amazi turagira hagati ya 60-60 cyangwa kuri 70 ibyo nicyo dukora mu ndwi zibiri, aho rero ikarito imwe ibirimo amacesi 36, hanyuma ku kijyanye n'iyo yifu ubu turi hagati y'ibiro 200-300.
Hanyuma isoko ryanyu ni imbere mu gihugu cyangwa no hanze?
Ubu turiko turakorera cyane mu gihugu ariko vize yacu no kwisohokana hanze, hariho abatanguye kutugurira nk'iyo yumye. Iyo yumye hariho abatanguye kutwara hanze kugira bagerageze iyo niyo yumishije tried chili aha mu gihugu usanzwe ata mashini ifise.
Hanyuma hasanzwe hari inganda zikora piripiri cyangwa urusenda aho ngaho mu Burundi?
Kirahari mu gahiziramye kagira cyari nto cyane n'abariko baragerageza. Mwuyu mwanya navuga ko twebwe turi mu nganda za mbere ziriko ziraduga cyane.
Hanyuma igishoro cyo gutangiza runo ruganda wakivanye, numvise ko munafasha n'abahinzi kubona imbuto, ayo mikro muyavana he?
Mu gutangura hariho navuga abo twatanguranye uwo twigana twaragiye hamwe, ama turarondera n'uwundi tugira partenariat kugira ngo dushobore tambura mu buryo buke twari dufise. Hanyuma nyuma yaho twarashoboye kuronka agashimwe, twari muri mu marushanwa ya Innovation Week, hama turaronka agashimwe. Rero ivyo bica biradufasha kubandanya duhingura tuduza n'imitahe. Ego ariko mu gutangura twashoboye kugira gufatanya nabo twitwumwe twatanguye kugira ngo tubishore.
Edoje niyo mungere yaganira na mugenzi wacu Jacques Nitegeka. Batugejeje ku isaha imwe ibura iminota hafi indwi, reka ubona aho tubahonje ku runana rw'ejo.
Mu kiganiro runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye
Nikose Mada hariye ngo ni mugeni. Umvise ko nakubwiye ko nta mwanya mfite, nta mwanya uhagije mfite rwose mbwira.
Nabyumvise muyobo.
Ngaho rero urasa kuntego mbwira ikibazo cyawe.
Ariko rero gitifu rwose sinzi uko muri bubyakire. Niba mutari bugiye ko ndumure mubi ko ngira amagambo cyangwa ko ndigateranye.
Yambwira.
Ariko kumeza kubiceceka rwose sinabishobora.
Ni saa 12:45 kuri BBC.
Nejo rero ku munsi wa kabiri ntimuze mutangwe, reka ubunaho duha umwanya Ive Bucana yabateguriye amakuru y'inkino.
Imikino kuri BBC gahuza miryango.
Mwirewe neza mwese abateze amatwi BBC amakuru y'imikino nyahere mu Rwanda. Aha ni kuri Stade Huye kuwa gatandatu. Ikipe ya AS Kigali ihagarariye u Rwanda mu mikino y'igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika CAF yakinnye na Al Nassr yo mu gihugu cya Libya mu mukino ubanza wo guhatanira igikombe cya CAF. Ni umukino warangiye amakipe yombanganya ubusa ku busa, nubwo AS Kigali yari yabonye abafana benshi bo kuyishyigikira baturutse mu makipe yandi yo mu Rwanda atandukanye. AS Kigali yahushije uburyo bwinshi bwo kwinjiza ibitego ari nacyo cyateye impungenge bamwe mu bari ibyo mukino baganire na BBC uyu Nerick Nsabimana
navuga ko AS Kigali mu gice cya mbere yahushije uburyo bugaragara bwo kuba yakwinjira neza mu mukino kuko yubanje igitego kandi ukina mu rugo bishyira igitutu ekipe mukinana ku buryo ushobora kubona n'ibindi bitego so guhusha rero amahirwe menshi mwabonye ntabwo ari byiza mu mikino nyingi cyane cyane ko utazi biba bigutegereje mu mukino wo kwishyura so ikindi cya kabiri ase yari yabuze yabuze kumenya gukoresha neza igice cya mbere n'igice cya kabiri ugiye kureba igice cya mbere gitandukanye ahanini cyane n'igice cya kabiri ndavuga ko igice cya kabiri cyabaye kibi kurushaho igice cya mbere so bumva ko hari byinshi byo gukosora mu mukino wo kwishyura
Hagataho mu mikino y'igikombe cy'abaya ya mbere iwayo ikipe ya Flambeau du Centre mu Burundi yakiriye ikipe ya Zamalek yo mu Misri Zamalek itsinda igitego kimwe ku busa cyatsinzwe na Abdul Magid Hossam ku munota wa 42 mu makipe yo mu karere kandi ikipe ya Simba yo muri Tanzania yatsinze Primeiro de Agosto yo muri Angola iyitsindira muri Angola ibitego bitatu kuri kimwe Vipers yo muri Uganda inganya na TP Mazembe yo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo busa ku busa umukino wabereye I Kampala ku wa gatandatu ikipe ya Yanga yo muri Tanzania yanganyije na Al Hilal Omdurman yo muri Sudani banganyiriza Dar es Salaam igitego kimwe kuri kimwe ngarutse mu Rwanda ikipe ya Kiyovu Sport ku munsi w'ejo yegukanye irushanwa ryiswe Made in Rwanda ku mukino wa nyuma yatsinze mukeba wayo w'ibihe byose Rayon Sport ibitego bibiri kuri kimwe mu mukino wabereye I Nyamirambo ni irushanwa ryahuje amakipe ane arimo kandi ikipe ya Musanze ndetse na Mukura yegukanye umwanya wa gatatu itsinze Musanze bitego bine ku busa mu gihugu cy'Ubwongereza ikipe ya Arsenal ikomeje kwerekana inyota ifite yo kugaruka mu ruhando rw'amakipe noneho ashobora guhatanira igikombe cya championnat ni nyuma y'imyaka myinshi abakunzi bayo banyotewe n'icyo gikombe Arsenal ku munsi w'ejo yatsinze Liverpool ibitego bitatu kuri bibiri isubirana umwanya wa mbere wa championnat yari yambuwe na Manchester City ku wa gatandatu iyo Manchester City yatsinze biyoroheye ikipe ya Southampton ibitego bine ku busa ku munsi w'ejo kandi ikipe ya Manchester United yatsinze Everton bibiri kuri kimwe igitego cya kabiri cyatsinzwe na Cristiano Ronaldo wujuje ibitego 700 atsindiye ikipe ya Manchester United kakaba ari agahigo muri iyo kipe ni mu gihe umukinnyi mugenzi we Anthony w'umunyabrazil ari we washyizemo igitego cya mbere yishyura icya Everton yabaye umukinnyi wa mbere wa Manchester United utsinze igitego kuri buri mukino mu mikino itatu akinnye yikurikiranya ya shampiyona y'Ubwongereza kugeza ubu iyobowe n'ikipe ya Arsenal nyine ifite amanota 28 ikurikiwe na Manchester City n'amanota 23 mu Butaliyani ikipe ya Napoli iracyayoboye shampiyona nyuma yo gutsinda Cremonese ibitego bine kuri kimwe ni mu gihe Milan AC yatsinze Juventus bibiri ku busa Napoli ifite amanota 23 Soreze mu mukino wa tennis Novak Djokovic yegukanye igikombe cya 90 cya ATP ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umukino wa tennis ni nyuma yo gutsinda Stefanos Tsitsipas ku mukino wa nyuma wa Astana Open muri Kazakhstan Djokovic ufite ibikombe 21 by'amarushanwa akomeye ya Grand Slam yatsinze uwo mugereki sete byiri ku busa gatandatu kuri gatatu gatandatu kuri kane iyo ntsinzi ya Djokovic y'imyaka 35 yamavuko iramwemerera umwanya wo kuzakina umukino wa nyuma w'irushanwa rya ATP muri uyu mwaka ayo niyo makuru y'imikino nari nabateguriye gendi Ive Bucyana
arakoze Ive Bucyana tubibutse abatashoboye kudufata kuva mu ntango kwa aya makuru mushobora kuyakurikirana muciye ku buryo bwa podcast mukayumva yose igihe cyose mubishakiye umva ko mubigenza
Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru imvo n'imvano urunana ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri BBC gahuza akadomo.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose yuko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga.
Murabyumvise rero tusana bariko barasozera ikiganiro cacu co kuri uyu wa mbere tukirangize tubabwira yuko mu Burundi umugambwe SNL wemeza yuko wareze leta y'ico gihugu muri sentare ya Afrika y'ubuseruko kubera amatora y'abashinga mateka badoserukira u Burundi mu gwego shinga mateka guwo mujyango ERA ugo rubanza bakazogwita bakwitariki 18 z'uku kwezi. Kino kiganiro cari gihagarikiwe na Jacques Nitegeka mu ijumwe ariko mwumva Florentine Kwizera turabakengurukiye mwese abahisemo BBC gahoza mijyango mukomeze kugira ibihe byiza. Thank you.